mumenya twebwe uko amategeko ameze turazi ko kuvejo uburundi butazobugira inzego na zimwe zemewe n'amategeko icyo ni cyambere igikorwa nacu iyo hari umuntu yihagiye ubutegetsi ku gikenye ingene bamukuraho ishobora guca mu buryo bwinshi abarundi rero dufatanije n'abafasha uburundi tuzogira ibishoboka byose kugira ngo uburundi bushobore kuronka inzego ziburongora zisunze amasezerano y'Arusha zikisunga n'amateka n'amategeko y'igihugu ubwo buryo sinabuhugira ubwo ariko bwabo twebwe uko tugwa tuvuga niko tubyuka tuvuga twavuga tuti haje inama n'ingingo gusubira ku meza y'ibiganiro hanyuma tukavuga nataguhendana inzego zifata kibanza zirongora igihugu kuko kuvejo nta mategeko namwe azoba ari kurira Burundi kugira inzego zemewe n'amategeko no kuvuga ibwirizwa shingiro n'amasezerano y'Arusha abo rero bibaza ngo bariko bakoresha igikenye ejo bizobagarukako kuko bizoba nta nuzo bakibaha bakibahamagara no mu biganiro bazoba baserukira iki ubuje ntakobesha naho bavuga ibiganiro azoza umugambwe CNDD-FDD kuko nturafutwa mugabo nta leta izobikiriho kuvejo nta nama nshinga amateka nta nkenguza amateka urumva rero n'igihugu gisigaye mu karere icyo gituma abarundi b'umutima abakunda uburundi bogerageza gukura amaboko mu mpuzu kugira ngo ibintu bisubire mu nzira bitarayangara uburundi buca buba agati kirebanga nk'agati kari mu ruzi kuko mwarumvise ko amakungu yose yavuze ko ayo matora atemewe n'inzego ziyavuyemo zitemewe maze iminsi mwumvaga twenza kera ni wakubita kudeta ntihabura ibihugu bimukeza mugabo ubu twarumvise ngo uburusiya bwararungitse ikete yo kumukeza nta kindi gihugu na bimwe twahora twibaza za Tanzania twe twakoze bimushigikiye nta n'umwe yubahutse kurungika ubutumwa bwo gukeza abo bitwa ngo batowe noneho ntimubona ko iminsi atari imyero bagiye gutangura icyo gituma rero aho guta igihugu mu kaga buza imigambwe hanyuma tugasubira ku meza y'ibiganiro kugira ngo ubwa mbere na mbere byihuta dushinga inzego gufata kibanza twumvikanye ko ziba zirarongora igihugu hanyuma zitegura amatora kugira turonge inzego zikwije ibisabwa n'amateka n'amategeko y'igihugu n'amasezerano y'Arusha ziciye mu matora atunganijwe n'urwego rukora rwigenga ibyo bidashobotse igihugu kigiye kugwa mu kangaratete mu karere erega ibiganiro na kare leta imaze kuja muco bita les parties en conflit si gituma kabiganira niyo iri mu makosa niyo yagirizwe byose wumva ariyo yotuma kabiganira ibiganiro twe tubisaba abari babitanguye turabisaba no bari ubandiko ugira rusohoke mu mwanya canke ejo dusaba amashyirahamwe mpuzamakungu duhereye kuri ONU ubumwe bw'ibihugu bya Afurika n'aka karere ko mu buseruko bwa Afurika ko ari bo bari bafashe intumbero yo guhuza abegwa n'ibibazo by'u Burundi kugira ngo amatora agende neza naho CNDD-FDD na Petero Nkurunziza wayo babyase ubu rero nibo twasabye ko bagira ibishoboka byose kugira ngo imigambwe yegwa n'ibibazo by'amatora bya politiki mu Burundi baje hamwe kugira ngo basubize ibintu mu buryo